kahle ukhokho lo stress lo ngibeka eceleni
wena ngathi awungizwa kahle ngikhuluma ukuthi wena slender big mama umuhle umumbi unekhala elikhulu namadleba amakhulu esilongozwe nemomozi ngiyakuhlaba mina ngisheba na beans manje ngisayidlala leyo ndaba
lalelani ke nonke bomama valelani intombi zenu nango kusha kusefikile uyafithiza awu qhubeka mfana wami qhubeka wenze njalo awu aphele.